masijonge sonke apha ebhodini siyayikhumbula ndiphekni kwiveki epheleleyo besiyenzile ndithi siyayikhumbula ndithi ibinabani kule veki epheleleyo ibinabani ibinabani ezinto izikho ntoni apha bekukho udibanisa bekukho bani udibanisa namhlanje ubona bani nguthabatha yipheteni kathabatha le simbonayo siyambona ne sonke masijonge ebhodini jonge ebhodini sonke allright ndifuna umntu ozawundikhangelela kula manani kwesi sivakalisi samanani ndifuna umntu ozawundikhangelela inani ezawuthi xa lithatyathwa ushiyeke u-3 ndifuna loo mntu aminathi iza kuba umfutshane tyheni nayo nengqondo good girl tyheni leliphi unyanisile 6 Thabatha 3 well done good girl thank you asimbeke apha sawukhangela amanye ngoku ilantika sawukhangela esinye isivakalisi samanani esithi xa sisithabatha sisinike bani u-3 bandinikile abantwana bam nanga ya naziya izivakalisi manani zethu ezithi xa uthabatha ushiyeke bani u-3 good sijonge ntoni ke ngoku phaa khawujonge phaa khawujonge kakuhle yintoni ipattern oyibonayo phaya yes nguthabatha kuwo wonke ngeyiphenye jongamanani ke ngoku jongamanani ke ngoku kuqala bani masijonge kweli cala kuqala kuqala bani kuqala ayathini la manani asiqala ngelingakanani ngelincinci kuthi 1 2 3 4 5 6 ne masiye kweli cala ipheteni masijonge intoni enye uyibonayo phaya kwenzeka ntoni pha kuqala ngaphi pha 4 5 6 7 8 9 good kubani ke ngoku omnye umntu yeyiphenye ipheteni oyibonayo phaya kulaa pheteni yethu yeyiphenye into oyibonayo phaya kubani umntu ozandibonisa iza ngimoto iza o akho nto kukho izipeyisi uqala apha qala uqala apha nanko unyanisile khawuphinde mani yasirob khawuphinde sondela phaya qala apha kule ndawo istraight ukunyuka andithi andithi now into endiyifunayo ke ngoku ndifuna senze izivakalisi manani esizawuthi xa sithabatha zisinike bani u-4